ujiji bụ gas a na-atịfe ụmụ nwaanyị ebe niile a na-eleife bọt betanụ betanụ na arụ nna ma onye ojide nke ọba ma ọba isi akwala na kwara wọn gel onye gala m hụrụ na bita mgbe awụsa na gbasala jiri maka gị onye everybody amala ndị igbo ibe m nọ dị onye hụtara day by day ego m anagbada to sell my new Honda hala I feel like play at the bottom from kwara nnataka ositi na na-elezi gala ala owusara m mpela akọ agbụsị m otu le otu laabụla akọ
owusa gị ko gị na-amalite owusa gị ko